ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho kwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvuga muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido kwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ingaruka zimaze kuboneka nyuma yaho u Burundi ufatiye ingingo yo kugara umupaka yose bahuza n'igihugu cy'u Rwanda hakaba hari ingaruka zikomeye cyane zamaze kugera ku banyagihugu kandi bikaboneka neza ko ingingo idahagaze ishobora gusiga isize igihugu mu manga na rirya abashingamateka batandukanye harimo n'umushingamateka gatorwasa arongoye umugambwe seneri babona ko leta y'u Burundi yihuse cyane ku cyemezo yafashe cyo kugara imipaka kandi abashingamateka n'abanyagihugu batandukanye bakabasaba perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda gukora ibishoboka byose kugira ngo ingorane zituma imipaka yugara zitorerwe inyishu kugira ngo abarundi ndetse n'abanyarwanda bongere gusubira guhahirana nk'uko byahora kandi bikaboneka neza ko ibi bintu bidatorewe inyishu bishobora gusiga ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu bato bato byose nyine benshi bakabavuga ko ibintu perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari ibintu babaje kandi biteye ubwoba kandi ko ingingo kitari igihe cyo kuyifata kuko n'igihugu cya Kongo gisanzwe gifise icuka cibi n'igihugu cy'u Rwanda kitarigera cyugara imipaka ariko perezida Evariste Ndayishimiye akaba yashimye guhita yugara imipaka ibiriko biratera igihombo gikomeye cyane hari amakuru ahambaye turi buze kubashikiriza arabana n'uruhombo rumaze kuboneka nyuma yaho perezida Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda turaza no kubabwira ku nkuru ihambaye kandi iteye ubwoba yerekana ko perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora biteye ubwoba kandi babaje kandi bikaba ari ibintu bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa CNDD kuko perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibintu bibicane kandi ariko yerekana ko nta bushobozi na bukeya afise bwo kurongora igihugu cy'u Burundi turaza kubabwira urugendo rwa mbere yakoze muri uno mwaka ndetse n'ikigo yagakwiye kurukuramo ariko bikaba bigoye ko perezida Evariste Ndayishimiye urwo rugendo yarukuramo ikigwa kuko biboneka neza ko atantumbero n'imwe afisiye nziza igihugu kandi kaboneka neza ko yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wece ubusabwa nta kindi no gupyana kuri subscribe kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo urugendo rwa mbere rw'uno mwaka mu mahanga perezida Ndayishimiye rugeneye umwe mu bafashe ubutegetsi ku ngufu mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwiwe perezida Ndayishimiye yari uwa mbere mu kwiyamiriza aho hose yumvise hatembagajwe ubutegetsi yaravuga bagenzi we bazi ibintu n'ibindi bakinumira bakareka amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU Africaine canke SADEO akaba ariyo avuga kubo baba batazi bizokurikira benshi ntibashima kwiteranya n'umutegetsi mushaje Ndayishimiye yatanguye kwiyamiriza itembagazwa rya perezida Ibrahim Boubacar Keita muri Mali kuwa 18 ukwezi k'umunani 2020 ubu koloneli Asimiya Goita arahanganye Ndayishimiye barahurira mu manama mpuzamakungu akanuma muri Nyakanga 2021 perezida Ndayishimiye yariyamirije n'ingufu zoiwe zose itembagazwa rya perezida Alpha Conde muri Guinea Koloneli Mamadi Dumbuya arahangamye ku ngoma Ndayishimiye atacu akivuga muri 2022 Evariste Ndayishimiye yariyamirije itembagazwa rya perezida Luc Christian Kabore muri Burkina Faso icabujije ko muri Nyakanga 2023 perezida Ndayishimiye yari yicaranye na kapiteni Ibrahim Traore mu Burusiya muri mukakaro 2023 Evariste Ndayishimiye yari yamirije itembagazwa rya perezida Mohamed Bazoum wa Nigeria niryo rya nyuma yiyamirije ibyatembagaza ubutegetsi muri myandagaro 2023 aho General Brice yatembagaza perezida Ali Bongo muri Gabon Evariste Ndayishimiye yarabuze ico avuga yasanze bya bintu biri ku murindi utoroshe na gatoya Ndayishimiye kwa Brice Ejo haheze president ndashimiye yaruriye indege ya president Brice maze aja kugendera igihugu ca Gabo ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Gabo. Ibiro by'umukuru w'igihugu ntibyamenyesheje ibyo Evariste ndashimiye ariko arakora muri Gabo. Muri kahise Gabo yaragize uruhara mu kugerageza kunywanisha abarundi. Umuhisi perezida Omar Bongo niwe yatanguje guhuza perezida Pierre Buyoya n'uwatwara umuhari Sende Dr. Colonel Jean Bosco na yakengurukiye. Ico gihe mbere perezida Buyoya yarahaswe gutembagazwa ari muri Gabo n'abasirikare bari barongowe na Lieutenant Gaston Ntakarutimana. Kwizere ko Evariste Ndayishimiye atazohura n'ibyo byago mu rugendo arimo aho benshi bariko baravuga ko ashobora gutembagazwa umwanya n'umwanya ku butegetsi kuko benshi baremeza ko mu gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda bishobora kumukwegera iki akarambaraye kuko abamurwanya binyegeje muri CNFD bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda bigiye kubaha akajyo keza ko kugira ngo babandanye imigambi yo kumutembagaza ku butegetsi kuko murazi neza ko mu rubanza generali arenga yumibunyoni yerekanye ingene u Rwanda rwagumvirizaga telefoni ziwe amaze amakuru yose bakayahandayishimiye ibyo nyine bikerekana ko generali arenga yumibunyoni gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye byatambamiwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko ubu ngo bakaba bamaze gucana umubano bikaba bigiye korohereza bimwe biboneka abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye agiye muri Gabon mu gihe imigenere y'u Burundi n'u Rwanda yifashe nabi cyane naho akiri mushasha cyane mu mabanga perezida Brice afise imigenderire myiza na perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Yaranatangaje ko perezida Kagame ari we icitegererezo ciwe. Brice yagendeye u Burundi muri gitugudu 2023 arakirwa neza cyane muri Ntare House. Ntabyo nzi ko perezida Brice hari ico ariko arakora kijanye no gufasha u Burundi n'u Rwanda gusubiza hamwe. Ikindi gishoboka nuko perezida Brice yoba akeneye ko perezida Ndayishimiye umufasha kumvisha bagenzi we bo muri Sayesi cyane cyane Biange Guillaume wa Guinea Equatoriale bakamukura ko ibihano bafatiye igihugu ciwe wahoze yamiriza ibikomeye abatembagaza ubutegetsi vuba arashobora kuzokora igikorwa cyo kubavugira kugira bakurwe ko ibihano. Ni igiki perezida Ndayishimiye azova muri Gabo yize? Perezida Ndayishimiye arakunda gutwenga abarundi baje hanze bakavayo ataco bize akavuga ko we igihugu cyose agiyemo aravayo yize. Nk'igihe yaje muri Amerika yavuze ko yavuyeyo yize igiciro cy'amavuka. Sinabaza ko yamajambo akunze kuvuga ajanye n'abatembagaza ubutegetsi ariyo yagiye kubwira perezida Brice. Yogira kumutiza indege umwunguruza ngo ace aja kumwigira ko umuhinga ahubwo urugendo rwo muri Gabo rufise byinshi perezida w'u Burundi ashobora kwigiramo. General Brice yahoze agendanira perezida Omar Bongo wa Gabo mu nyuma yari ajejwe kurongora ikambi icungera umukuru w'igihugu. Perezida Ali Bongo nyine niwe wamucungiraga Brice ni wacungiraga perezida Ali Bongo. Brice niwe musirikare yari yegereye cyane umuryango w'umukuru w'igihugu kandi yari azi amabanga y'uwo muryango. Icigwa ca mbere perezida Ndayishimiye yahakura nuko abo yita abanse atari bo bashobora kumubangamira cyane ahubwo barya bamwegereye barya bazi amabanga yiwe yose nibo ba mbere yo kwitondera. Brice wo mu Burundi kumbure ni generale de brigade jirende ku bwayo ahejeje kwigizwa kure akajanwa mu Buganda. Ibyo na generali de brigade Brice yabyaramubaye ko arungikwa mu buserukizi bwa Gabo muri Maroc no muri Senegal mu nyuma arasubira arizerwa aragaruka mu gihugu mbere acaboneka ari we wa mbere akingiye perezida Ali Bongo uko byarangiye turabizi. Icigwa cya kabiri cyo muri Gabo ni ingene umufaso ni umukuru w'igihugu ashobora gukwegera umukuru w'igihugu. Ndayishimiye agiye mu gihugu aho Sylvia Bongo yari yarihaye ububasha budasanzwe atanga amategeko mu butegetsi bahambaye yihaye ubutunzi burenze yigize umugiraneza adasanzwe mu gihugu kandi ari we yariko araciba yakoze ibishoboka byose kugira ashire abiwe mu mabanga ahambaye igihugu. Ibyo nibyo byakwegeye perezida Ali Bongo bituma atembagazwa n'umwizigirwa wiwe generali de brigade Brice. Uyu munsi Ali Bongo aridegembya ariko Sylvia Bongo arapfunzwe. razi ibyo umutambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arakora muri no minsi. Icyiko cya gatatu president yashimiye yokura muri Gabo ni ingingo zihambaye president Brice yafashe. President Brice yarafuse umushahara wiwe w'umukuru w'igihugu n'u Burundi burusho n'ubundi burusho bw'umurengera uhabwa umukuru w'igihugu maze agumana umushahara ujanye n'ipeti ryiwe be n'amabanga iwe mu gisirikare. Imishahara n'uburusho by'umurengera by'abashinga amateka n'abakenguza amateka byaragabanijwe. Yongera aragabanya amafaranga aherera mu nzego z'igihugu. Mu mezi ane gusa amadeni ya Gabo yararishwe. Mu mezi ane gusa amabarabara yari yarahebwe mu bisagara bya Gabo ariko arubakwa. Ibirometero amajana ane na 21 byarasizwe ko kaburembo. Mu mezi ane gusa leta ya Brice yatanze ubuzi amajana 9. Uburusho bwari bwarahagaritswe ku bakozi ba leta bwarasubijweho. Muri ico kiringo nyine president Brice yaragerageje kugarukana icizere kubo intwaro ya Ali Bongo yahora yita abansi b'igihugu. Icigwa ca kane abanyagihugu ntibamenyerwa. Mu myaka y'ubutegetsi bwa president Ali Bongo amengo abanyagabo ni ibishwi ibijuju abantu batabona. Ali Bongo yarabyinwa yaratambirwa yari igitangaza. Aho atemagajwe ba banyagihugu nyine bakiranye igishika General Brice ndetse bakora n'ibintu byinshi cyane ubu bamufata nk'urukiza rwabo. Ali Bongo yabahenda ko bamutoye nabo bakamuhenda ko babyemeye. Birababaje kubona intwaro z'abitwa ko batowe n'abanyagihugu arizo izishira imbere ubusuma ukwikunda kw'abatwara banunuza igihugu ukumira abandi zigasumbwa n'intwaro z'abasirikare bafata igihugu ku ngufu. Ese president yashimiye yova muri Gabo aronse ibyigwa na bikeya ntarindire ko hafi yiwe hubuka wundi uza kumutembagaza ku butegetsi. Abamenyeshamakuru bazoja gutegera president yashimiye avuye muri Gabo murajya umutima amenyo mutubarize umuti. Byagenda gute ngo uhinduke umugenzi w'abatembagaje ubutegetsi kugeza naho uyunguruza mu ndege yabo? Mbega generali Brice na generali Godefroid Niyombare batandukaniye gute keretse ko umwe yashitse kwihangiro ryo gutabara igihugu ciwe kigeramiwe n'ababesha ko batsinze amatora mu gihe uwundi we bitakunze ariko biraboneka neza ko bose bahuye akaba ariyo mpamvu president Evariste Ndayishimiye ikihutirwa agomba gukora ari ukugarura bari abagerejwe ko batembagaje ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nabo bakaza bakafatanya n'abandi barundi gukorera igihugu kuko biraboneka neza ko ibyo bari ko barakora kwari ugutabara igihugu kandi biraboneka ko generali Niyombare ibyo yakoze byose yabikoze ku neza y'igihugu n'abanyagihugu akaba ariyo mpamvu akwiye kugaruka mu gihugu kuko atagarutse mu gihugu biraboneka neza ko president Evariste Ndayishimiye adashobora guhuza abana b'abarundi kandi biraboneka neza ko ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi mu gihe benshi mu barundi bavuga ko igihugu cy'u Burundi kigeze ahabi kigeze aho umwanzi ashaka kigeze aho nyine abarundi batari bake babona ko ibintu bimaze kuyangara aho benshi batanguye gusaba president Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho agaha abazi gutwara igihugu bagatwara kuko biboneka neza ko we ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe akora akazi ko kunguruza abantu mu bihugu bya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, u Rwanda na Uganda avuga ko ariko akora ahomba kuva hafashwe ingingo yo kugara imbibi Burundi buhana n'u Rwanda. Bene ayo bashikiriza ko bafata ingendo ndende kuko barinda kuzunguruka n'imodokari zikahononekarira cyane nk'abahora baca ku ruhwa cy'ibitoki bagiye Bukavu ubu baca mu gisagara cya Uvira. Bemeza ko iyo nzira irimo amazi menshi cyane kandi irimo ingorane nyinshi cyane. N'abahora baca ku mbibi za Kanyaru, Ngozi na Gasenyi, Nemba, Kirundo baja mu Rwanda no mu gihugu cy'Uganda baridoga ko bahomba kuko atabanywanyi baronka. Bongera koko inzira yo muri Tanzania bacamwo ubu imeze nabi kuko hanini ari amabarabara y'ivu. Abandi bidoga n'abadandaza mu isoko Bujumbura City Market bita kwa Sion bisigura ko ibidandazwa byabo bitakironka ababigura kubera ingenzi zagabanutse. Bose basaba amareta y'u Burundi n'u Rwanda kuganira kugira ibintu izo mbibi zuga kugira ngo izo mbibi zugawe zugururwe. N'umugambwe senere uremeza ko inzira y'ibiganiro ari yo yonyine ikenewe kugira haboneke umuti w'ingorane ziri hagati y'ibyo bihugu. Gatorwa Sawurongoye asigura ko kugara imbibi bifise ingaruka mbi ku banyagihugu mu bijanye n'imigendanire no mu by'ubutunzi. Kubwiwe iyo ngingo Esani yafashwe guhuti-huti ashimangira ko ingorane u Burundi bufitaniye n'u Rwanda zitarusha uburemere ziri hagati y'u Rwanda na Congo. Afatiye ku murwi wa M23 igihugu cya Congo cama kivuga ko ushigikiwe n'u Rwanda ariko ko kitugaye imbibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye bikomeye cyane Abarundi kandi bikaboneka neza ko ingingo ishobora gutuma ibintu byinshi byangirika. Banywanyi bacu ni ngaduce dusozerera amakuru kariko abateguriye ico usabwa nta kindi no gucyonda kuri sabone kugira ngo kodushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu kandi kanya karibuze andi makuru turiko turabatunganiriza ari abana n'ibiriko birakorwa mu butegetsi ndetse n'impinduka zikomeye cyane zaba zigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye asohokeye igihugu.